Abandi bakaririmba ngo ubuzima nuko bumeze imana nta numwe zimba mu bakene ndimo mu batunze sindimo baza paji y'ubuzima ndakubwira ibirimo uze wa murabe mbere n'uze urabe mu kirere kuko uzosanga ubuzima bwawe wabuteye imigere ngo wakansura heba abandi bakandemesha kwa kagumye bakumako nkijijanye mitima ndeno kingira kibaba no hava nsanga sigaye ndenyamwegendako kigesa mandare nkigiti ndakicaye ko amahari mene haci hasigara ikiziriko sinzi ngo cagura imvura canke zuba kuko byose twama tubiboneramo amakuba barekura baraba bakabamba Kristo ngo yakijeje umuntu ku isabato mana baba bariye kuko batazi ibyo bakora Nasanze nga kwisabano turutana nivo Birambabaza mbonye mayibobo muka nivo Kandi gufasha ba mayibobo ataritege kwa rigisabo Yeah